cyacu uyu munsi cyari igikorwa cya renseignement officiel y'amaactivité yacu. Ni igikorwa twari dushatse kumenyekanisha ishyirahamwe ryacu ko rigiye ku Kivu mu iyo migambi yaryo imbere y'amakungu ko tugiye ku Kivu kugira ngo dukore icyo twiyemeje. Tuje kugira ngo tubafashe kugira ngo dushyire ijwi hamwe, tuje kugira tugire urunani tubafashe cyangwa tubone ibyo batabona cyangwa naho dushyire hamwe ama dukebure ama dusemerere bavuga mu Kirundi ngo amajwi yabaye menshi arateba kumva arateba agakubita kure. Rero tuje kugira ngo dukorane n'inzego za leta inzego z'ayo mashyirahamwe nyine dushyire tugire urunani ko hariho abantu b'intumva hariho abantu bakabuka bamenyereye kwama banyonora bamenyereye kutabumbwa n'ibyo bafise mu gucimiza bene gihugu mu gucisha ku ruhande nk'uko umukuru w'igihugu yama ariko arabisemerera. Twarabiravye dusanga ubushikiranganji bwose bugize igihugu buragwaye burimwo abantu bashaka gusahura bashyira mu mifuko burimwo ibintu bitagenda neza uhereye mu burongozi aho bamwe bamwe dusanga n'amadosiye bayagumana kugira ngo bagumane utuntu banyonora hariho n'abandi benshi usanga urabona n'ejo bundi hariho abadakora amaactivité yabo bajeya muri ubuzi bajejwe baguma basupekira baguma bifuza ko bonye n'ubuntu kugira ngo ugasanga na bije cyangwa inshingano zabo ntibashoboye kuzishikana hariho abasesagura muri logistique yabo ugasanga ibigenewe umwenegihugu kugira yorohegwe biguma bigorana ugasanga urabona ahubwo nk'ibiciro by'ibiribwa biguma biduga ibyo byose si ukubera ari umwumva muke kubera hari ibibazo bijyanye n'abenegihugu bamwe bamwe nabo nyine bacisha ibintu mu binywabi kandi umwembu twari tuwufise ibyo byose rero urumva bica bisaba bica bigora leta bisa no kuruhisha leta byose turaje kugira ngo dufashe tube ijisho rya leta twerekane aho hose tubona ibitameze neza mu gihugu cyose kugira ngo dutunge urutoki kandi dusemerere twereke leta ku bijyanye n'ibyo bintu hama abagejeje gufata ingingo bafata ingingo abo bijejwe tubahereke hari ibyo badashobora kubona tumurike tubereke hama nabo bagira ingingo bafashe kugira bihinduka.